Bulelani ku Jehova Kuba elungile Kuba ububele bakhe Mungu naphaka
Molweni makhaya ndingosiphe sihle Sivenathi Bubotyana Mata abanye bandazi ndingosiphe sihle kodwa ngoku ndingusivenathi wakwamata ndilapha e-Eastern Cape eTakastad ndifumaneka khona apha ke ndingumculi wegospel Monday ke kuzabe kukhona ishow ebeza kuqala ngo 3:30 ezawube ibizwa ngokuba Yakhanani gospel show ishow ezawudilishana nento zomculo wokholo ozawuthi uvuselele nalowo nalowo khona ukuze naye afuma namandla mhlawumbe ukhonzi uyakwazi ukuthi xa umamele okanye xa uyinxalenye okanye xa uthe wayijonga lo show wayibukela mhlawumbe ube interested uqonde hayi manam make ndithabathu ukukho lwam ndihambe nam ndiyowukhonza uzofumana amandla uzofumana ukuphila because awufani mosi umculo wokholo neminye imiculo xa ufumana umculo wokholo uye uvuseleleke nakwisimo ubukuso uye ufumana amandla ngoba umculo wokholo udilishana nezinto zikaNkulunkulu sikuxelela uThixo uba uthini because ayo Bible cha esixelela ukuthi uThixo uthini nemessage le yale ngoma izawube uyimamela izawube iphumile ngelo xesha iyakwazi ukuthi ikuvuselele iyakwazi ukuthi ikuphilise uzive nawe usemandleni nawe ubukwintlungu okuyo uyakwazi ukuthi uphile ngoba uvela umhlabelelo uzawube uculiwe ngalo mini so ndiyakhuthaza ke ukuthi ni joine okanye niyonwabele okanye ni support kakhulu ndicinga into bana ngaba iza kwenza umehluko kulowa nalowa afuma namandla uThixo khona ke nalapha uzabe khona nakulomculo wokholo uzabe khona kulo show ndizabe ndidilishana nayo impilo yakho asoze iphinde ifane God bless you ndinithanda nonke.